cop. Ninjani
baba? President kuyaphela njalo.
Siyaphela.
Okay.
Njengamanje ngisendlini, nginama frustrations amancane nje ngento ebekade ngiyibonile iphuma ephepheni. Ngifunda iarticle kwisolezo makhoba and isolezo lithi wena uthe uAndile ubeka PSL eyofuna imali.
At the time what happened, we had about four players who were with Royal Eagles and they needed to be declared free agents. That's why they went to PSL. And as far as the article on Isolezwe, the story is baseless. I spoke to the guy and then he went on to say, I must speak to the chairman, who happens to be Mr. In that Mr. asked him to write the story and quote me.
Yabona ke le ngizwe namhlanje ngomakhoba mina ingithusile. Manje ngaqala ngayibuza ukuthi kanti kwenzakala njani emhlabeni. Yabo makhoba mase phika ukuthi yena akaza kukhulume nosolezwe. Hayi ngabona ukuthi hayi iy'nkinga ziningi-ke la emhlabeni. Bengabe ukuthi uvele nje ubhalwe phansi ukuthi uthe ungashonko. Ngihambile ngalapha kuyosolezwe because bengifuna bangichazele and thina besinawo amaphepha nje so uAndile. Ukuthi ubhaleni uyiseni ka-PSL. So base beyasho ukuthi no ukhulumile and mese fonelwa laphana njengoba nje ubusho wena ukuthi kene umfana simbuza ukuthi umakhoba yini okhomentela wathi kene he wena okhomentile. So it's imperative ukuthi ukhulume nabantu bephepha and ubatshene iqiniso. If what you are saying it's the truth. Mina for a long period of time imedia ike yangibhala nje yangipenda and angifuni kwenzeke kanjalo nakuAndile. Ngifunde kanzima ukuthi into mengabe ngisiyona dila na ngaleso sikhathi. Ngiyabonga GM. Thank you very much GM.
Thank you very much.
Ngena usuku oluhle
GM. Ngiyabonga. Okay, thanks.
Ngizohamba ngiya kwisolezo la ngiyakhona and ngifuna bangichazele kahle ukuthi kuza kanjani ukuthi baqamba amanga and nanga umuntu ethi akakhulumanga. And ke njengoba ngifike kwisolezo sengikhulume nosisi wesolezo uthi if kukuthi kunesimo esinjani bona abalona iphepha report into engekho bazoyilungisa leyo nto ibe into e-right.
I feel like the media goes out their way to like come on our family all the time. It's irritating sometimes.